kodwa mehlo mabheke kuwe bonakala Nkosi Jesu inkinga zingihaqile usathane ungivukele kodwa mehlo mabheke kuwe bonakala Nkosi Jesu Zibonakalise Baba ngamandla akho inkinga sam siyafisa kuthulisa ihubo lam nawe kodwa mehlo amabheke kuwe
Oh, no.
nonga faniswa nawe ngamandla nangobukhosi bakho phakama sisakaseke isitha sakho nkosi ushele.